Nabuyobo kwere njya kuma ndakutekera ndakunabisa numva sindakuhara.
Ukatandi kampora mpora mpori kuzana chonkato mutima gwanje ukaguhamba naburi kironda rara ndakurotora mbonekegwa nkamaraika abandi bakazibona bantamire habwe bibibi barakora ati baramanya na rukundo chonkiwe yoranyoreka mazima no mutima gwanje hati gugumire ninke manze ndankoreke rukundo naba ex batandike kurira ne miziga ukwateje na huyo banjyo kwengume ndijana kavera mu ngaro ndakuhereza ndaza kukubera umushija murungi tinjya kuhemukira kandi ni utampe mukira abuna manjize kwesi gabona bakampe mukira ibi bigambo bindagamba juri biraruga hantobo yo mutima gwanje Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Ndenda nkorekera vuna bane babatandike kugamba ntugu musheja shana bakamuroga ndi habwo kugira yabo rikoza nyi wenda gumanda kamure ngo yindaza kwanika hamugoye kandi yabo rikwale kitandogwe nyi wendi kuhemba sikiri ubwiwe ri Juliet hati nyi we kambere Romeo kuragera vuna bantu batandike kutuyaga ngo eh nyi we kitinka kirebaga ubwo abantu batandikire kunyeta king hate kikumanyisa ni wori queen ndenda nkore na mani ngombe cherenje kugurire nakamoto kangumenda kuvugamo Kuate sente inzo wanyu kukujuga mama wawe munguriro mushanana kandi niwe mfutere nempeta Ojo mukazi murungi tingi haku chitinga ngukwa nabandi bakazi Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Otatina na uhoza hembe honjaguma ndakufumba tano mu buterere ndakukwato mukono tinjya kurekura na uho ijaba macumu ngo bakucumite otatina bebe njaye teka yo kufere na huyo bogwere njaguma ndakutekera ndakunabisa no mubazi ndakuhereza ndakutekereza ho munonga habwo kurota ho munonga ntandikire no kukushusha njaguma kweshongoro kweshongoro bwa rukundo na rukundo yanje yona ndakuhereza Juli na rukundo yanje yona ndakuhereza
na rukundo yanje yona
Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza Juliet niwe mutima gwanje magaraganje na rukundo yanje yona niwe ndajihereza